titiro atua.
Ki te ao mō ana karo mora I te hauaho. Ka titiro ki ngā pari e māmaera. Ki te kuri a pawa, ki te mana orangi hawa e. Ka titiro whakararo ki te whero whero te takotoranga te. Oki tanga o te waka horata ka huri atua ki papa te whae ki ahine ha kirirangi nana o ne roa nana o ne poto nana tanu tana ke te kumara ki mana waru e kata huri atua ki paporo poro ki tauranga ko ki more more e te ki nei ngā takutai o te muri wae ka huri ka titiro ki te mata mata ki te waihi ki te ihukau kohea ki o rongo ki te wae whero ki te hau ki te ruakara ki taupolo ki te umukehe ki tai kawa kawa e atua ki te paua ka hutia ki mapere ki papaio ki te wae taka hutia ki te kopua ki te takangari peka ki ori ki te taumatara ki whareongaonga ki ahine puari ari e ka huri atua ki o pauahi ki te ana atamarau kura ki papatiro te wahi tuku korero ki nuku taurua ka huri atua ki whare kākaho ki te puna ki tiki whata ki te wae parapara ki paritu e ka tahi ka huri ka rere whakarunga ki mā titi ki te taumata tiro tiro o Tamanuhiri nāna nei whakararu iahine nui no muri te huari ka hoki mai nei ki te haukainga ki te muri wai ki Tamanuhiri ki takumana e
ki runga ko ngā ti one one nuku taurua ki te tonga korongo mai wahine whā kore kore te kai ki te take ko hine nui e te ki nei tanarua kumara I tōna putanga whakamuri ko te rongo ia Tamanuhiri kararu mai ia nui puta mai tana kōrero taku he ki te huatea no muri te huari no muri hoki taku mana e